hadal
oo hadal
oo
hadal
oo
hadal
oo ku hadal
bishii oo dhan
$7
oo kaliya
ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.